check.
Kafir kana shetani. Kanyaga na asira.
King of the sea, wara wara wara, he's the king of the sea.